Anzati dzoke kumashure ango na Wero Wero. Asku chika.